Lengaungau, Tshegana ya ga 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 Lengaungau.
Bakalagari yala tangwa wo, bakalagari wee.